kanisa ama ona so ngakhala muto wachitira matrika ntundu wanji koma amakhala ndi masompenya mabvumbuluso mayankho chidziwiso ali nazonso zinachitika ndi Sauli adasiyiridwa wanthu ndi Samueli munthu wa Mulungu yena akachedwako anthu anabalalika musalole kuti mphamvu ya mzimu woyera ibalalike pakati pathu chifukwa chosowa moyo wa uzimu umoyo wochokera kumwamba Ambuye afuna tikhale monga iye haleluya ndipo Baibuli kuti pa verse 9 pamenepo Sauli anati andichitire kuno nsembe andichitire kuno nsembe yopsereza ndi nsembe zoyamika ndipo iye anapereka nsembe yopserezayo pa verse 9 zinamuwawa Sauli kuona kuti Samueli sakubwera anatani akuti anatenga mphamvu mundipasire nsembe yopsereza ndi nsembe imene Samueli amathira ndi thira ndine ineyo ndilibe thuko loku ndi njira ina Mulungu nanenso amandilankhula inenso Mulungu amandilankhula mundipase ndichita ameni ndiye kudali kuperekedwa nsembe ija nayamba ndikuwotcha tamverani ntchito ya Mulungu ili mwini wake aliyense anapasidwa ntchito yake palibe angatheya zake saitine ananipase yanga yolankhula tere ndipo malankhulidwe ndomwewa sinsinthanso chifukwa anayerekeza uthenga umene akundipasa ndi mawu anga ndi maonekedwe anga ndi kukhala kwanga zimagwirizana kotera kuti zimagwira mkamata asaita amatilalikira bwino analumikiza chauta koma vuto lilipo lero chifukwa choti wina wasowa anthu alikuyesa kulandana ntchito anthu akupasana lero umanija koma ntchito ya umanijalayo wose wapasa wakhazi kachiwiri achabusa aziyang'anira chali chakuti yakuti koma dzina lokhalo achiwiriro lilipo koma noti mkayang'ane mukapeza kuti ubusawo ntchito yawoyo mulibe mwina akakhala kuti awakonda angowapasa kuyika maliro kapena kudalisa tilwana koma kwakukulu kodyekaku ali kuchita wokha ambiri tawononga ntchito ya Mulungu potenga ntchito ya mwini kuisogolera sindikulankhula ndinu kodakula mpingo kumene mundimvako kuti ntchito imene mwapasanya madagwireyo sakugwira mmango alamulira mwachisanzo wena mudakhazika kwapasa udindo wa utreasure asunge ndalama sichoncho ndalama yosayidziwa sanayigwire angogwira mapepala okha mapepala okhaokha mbwe ndinu ndani ali treasure mmasunganji ndalama zili kuti kaya kubanki zilipo kaya kuti nanga ntchito yenu nchiyani china chake wina wake sorry wayimirira aura aposono yayi ngati ine ndili moyo sagwira ndalama amene ni treasure bakulankhula ndalama ndisunga ine mwaona ulendo oyipa Sauli umene akupanga pano wakutenga tu udindo kwa Samueli chifukwa yoti wachedwa chifukwa yoti sanafune kuti achedwe anapanga yekha ena ndalankhula nawo ampiri amene simuli muntchito zanu munatenga zaveni wake because mudaphunzira amene mudapasa ntchitoyo ndiwosaphunzira lerolero ucheyama ndi mkwanu usunga ndalama mkwanu ubusanso kwanu mupite kulani zanu palibe choti mungapasa nsanu tamverani masana wano anachita ni mafuna mumumvere Sauli adapanga usembe mkupereka zidayenda kodi yankho sizinamuyendera adapalamula mkwiyo kumwamba wa Yehova chifukwa anachita ntchito ya nzake inuyo ndinu mboni sachele na mfano inu ya yae alipo mnu wake kuma mna mulanda chifadu mayungo hoho ana watulo amango sega sega lero mungo ntenge lagu mtungo akasa ine mapepala asa ine nche ndrama basino sinazo ai alipa komo kuma alibeso nchitu inu ya yanu si mene yonso naligira ai mulibeso udindo bachari chibati mkontrola sampiri anachita sauli chauli anachita simenezo ina nafuna mungona uniki kwa kwake kutata chita simenezo anapamba nanchi kuma tuku nalichi ono ngeku number two nisana fika kwa so ono ngekaku vudo soli naliji Samuel Samuel anasinta number one analimuntu amene aganata kubwela mtawi yake chifuwa chochedwa hige uchedwa kuganiza zintu zambiri zima onongeka chifuwa chochedwa udindwa adalandidwa ndi muntu wasadulidwa chifuwa chochedwa azima ya mbira kwa diwa ndi si amuna wawo uchedwa kuganiza asibambo mwagwadira zosa kwadira nyenyeswa chifukwa cha kuchedwa kuganiza mwagwadira mganize mpaka 3-4-5 years kwa dishibi mwagwadira nidza mkwadira inayamene nidza mkwadira mpaka nzani wena wanjala anangofika nchijewa nda kukwadira wama iwali praise God inu yendi tulo tititi chifukwa nichi mkuchedwa kuganiza utenga wabwino udakupeza ni kale kale mutamba nuka mtima kuma ifayo chidwa kuganisa mpaka nila mkuri I'll see to it I have to think over it mkuganisa mpaka nitiro chipulu muso chilipa ntawi ino nipo zana ni marankula za ntawi marankula za ntawi mkuisi wa ntawi anu kuchedwa kuganisa asisi muda kwadi wandiri mchilombosho kuchedwa kuganisa mukada kalavena mukada zimvera jisoni mkulira misosi simuna anile kukala wakala kumene kwa inu simuna anile kukala kumbayani ko makalira anji kundira ande kuntaya makalira anji kuntaya kufumi ndi kuntaya sinyalala kuhoka manga nyumba muli kumeku wae kuganisa mochedwa kuganisa mopanda ntawi muda gazi kalira, muda zikanira, simuna sipezile mayanko, anabwela suma muna opanda mayanko, mkukutolani. Lero hiya simuli babanjo, leni. Chifoyo yodo gani, Samuel, anajida simenezo. Hata jedwa kubwela, mkumena wawa mantenge la nchito, suda anakozai, analagu isaso, odengao. Kumasaka natenge, inali nchito ya Samuel. Kuchedwa kuganiza. Mipingo ya mbili pano yukanika kumanga. Kudabwa nyumba za abusa. Nyumba zumangidwa within 2 months. Yata. Abusa ukaloa. Kosa kaya ya charish yao ya personal. Kuma ya charish 10 years. Idaka mangidwa be. Antu apeleka drama. Apeleka suzadie wazadie wasu. Why? Kuchedwa kuganiza. Muna afuna maro pena. Mkagule maro. Maro mmanga chalichi anakusha jani ntengo pangono tawi mene munagana chifojo chedwa kuganisa anabwela vena manga ponso biaho kani anunjodi jani kale kale panalipa maropa atu yapo nikana tenga kuchedwa kuganisa nisika natambela kaniza msanga sanya matayo ukachedwa kupasa patubi akupasa mimba usachedwa kulingalira usachedwa kuganisa akutengera udindo wose wosungwana akutengera chinyamatanya kuchonse mukamakwatirana manu aguluka mwakalamba simuza unjoya ukwati mukafikira ngati mkoti mukafikira ngati kumira antu antu mkumafusa nda amai anu kodi iya ama akazanga maiyo manu alibe iwa samba kukwede muka manu mkati kuchedwa kuganisa nalini na mkule kwa mbili kushedwa kuganiza makama kasopano mfundo ikuwawa kushedwa kuganiza kutembenuka mtima kushedwa kuganiza kuti munthu atembenuka mtima mpamene pali vuto kangati mwamba utenga wabwino wachipulumuso wakukondani musiye machimo anakupulumusani madzi wosika mmapiri mphepo ya mkuntho njala ndi zina zidakupulumusani koma kuti mungoti yes lord ndavomereza landireni kukanika kuchedwa kuganiza muzavomereza mandada seguka muzavomera chisomo chitachoka muzavomera ulemerero utakanganuka masala noka chifukwa chochedwa kuganiza ndithamange bwino vesi anayeni kuti pamenepo sauli nansiya sauli pamenepo sauli anati sibakhale kuno andipasire ine nsembe yopyereza ndi nsembe zoyamika ndipo iye anapereka nsembe yopyereza ndipo kunali kuti pakusiriza iye kupereka nsembe yopyerezayo pomwepo onani Samuel anafika ndipo Sauli anachingamira kukamulankhula iye sikukamulandiranso tu koma kukamulankhula iye ndipo Samuel anati mwachitiranji nati Sauli chifukwa ndinaona kuti anthuwo ali kubalalika kundisiya ine ndikuti inu simunafika masiku ine masiku amene tinapangana ndi njira ina haleluya nkhanija ikukwera atatenga udindo uja Sauli anatenga nsembe yopyereza nsembe yonse kuyamba kugwirisa ntchito ndipo chopweteka nchakuti atayamba kugwirisa ntchito mwadzidzidzi mwini wake anafika tintenga khalambu ya Yesu ndiye mwini nsembe imene tingathe kuthira atakhala dzidzidzi kunabwera Samuelo amene adafika ndi funso muchite chiyani ndi njira ina you're not worthy kuti mupereke nsembe ya Mulungu simukwanira muchite chani ambira zisogolera nzanga vomerezani muli mawu wochokera kumwamba wodzudzula simukukwanira kukhala busa simukukwanira kukhala chigwirizano muli uchite chiyani yankho pali ndi mapanga zimenezi mukumbukira kuti koyamba ndanena kuti ananthawira wanthu iye anasunga zomwezo pali ndi mapanga kuti anthu asandithawirenso kuyankha monga zauzimu koma funso linali la ukali mwachitanji kotero kuti mpaka mukonza kukhala ndi nsembe vesi 11 tiwerengeso ndipo Samuel anati mwachitanji nati Sauli chifukwa sindinaona kuti anthuwo anali kubalalika kundisiya ine ndikuti simunafika mmasiku ajawa pamene tina simunafika mmasiku ajawa amene tinapangana ndikuti Afilisiti anandisonkhanira haleluya zoyankha anali nazo koma nali ndifunse pano ntchito mukugwirayo ndiye imene Mulungu ananena kuti mudzigwira kapena magwirira chifukwa chakuti wina wachokapo ngati sikuphedwaso wina wachokapo ngati sikumuchosesa na funso lachisomo linabwera muchita chiyani chifukwa sindino woti ugwire nsembe zimenezi mukupereka ku anthu muchitanji auli ndinaopa chifukwa anthuwo mkumbukira adandibalalikira angandibalalikirenso zoonadi ngati sitikhala ndi Mulungu wathu anthuwo abalalike mnene poyera pano kawirinso anthu ndi anthu ali mmoyo ndi anthu amene ali ndi chidziwiso anthu amasomphenya siwa ntu wongo ni mungo kala na kare mtewa kazi kama church kama watu kwa nantundu wanji sagu yanka, sagu sega sagu kuya kuma iwaja ndi wa ntu ama werusa mbidabu nyumba mkawa fusa kuuza abusa la mkula zaku tizaku tizaku zimene kunyuku church hiko saga na nena lero narini usimiki zireni nsembe kutiridwa lero siyano Weni wake watila nsembe alipu, akubwela. Wina waiwa wa nsembe wankulu, nde Yesu, mamuna wa mtanda. Musa ntengela nchito yake. Wena vomele za kuline nde Yesu yo. Nisoka nile ni kutimu tenge nchito ya Yesu, zina la Yesu, likala lanu. Ambuendo wako mamtima, afuna mkonseke, mkalebu ino, kuma Musa tenga nchito yake. Anaitenga nchito yake. Verse 12, chifuwa chake, ndinati ya Filisiti, azadifikisira pano pa Gilgal. Ndisana pembeze Yehova, potero ndita fulumisidwa. Majua na jichawaji na kwenye kabano. Ndinachita simenezi, mkuka yanka monga za uzimu, osa kaza chikunja. Chifuwa chake ndinati afilisiti azadi sikira kuno kapena azadi peza kuno kuti mpakati zale pera kupembeza bwino mulungu watu mtu wakotesa alupembeza mola kwika kare akuza wantu ngati nza chalichi mitima ina malankulidwe wena umakanga na kunena za kumwamba wamelesi sisimenezi babo likuti tapanga simenezi Poopa ife afirisiti. Verse 13. Ndipo Samuel anani nani Sauli. Muna jida rugo busa. Simuna sunga na mulola mulungu. Na Yehova mulungu wanu. Limene iye. Anakula mulirani. Mwezi Yehova. Anakukuzu sani ntawino. Mfumu. Anakuzu sani mfumu. Mfumu wanu akale wa Israeli nthawi ya Yosata. Kuma sopano, mfumu wanu suza kala jikalili Yehova. Yehova wazifuni ya mtu wapa mtima pake. Mnafuna nisilizepa mene. Adafika Sauli. Kutisobana luwese uziteteza chifuwa jana matila nsembe. Asali moji akweza utila nsembe. Yanko inala kuti ninaopa kutasa afilisiti akweza kubwela. Kapena kuzandili ando kapena kundipa. Kumandi chitile tungati za uzimu. Ndana uzidwa mawa kuti majita rumo pusa. Ndinene pano mulu gwiriza na ndiba wa mulungu. Ziko la pansi la jitomo pusa. La siya kupembeza mulungu. La siya kupembeza Yesu. Na kupembeza zintu. Zole ngedwa manja mandi antu. Zimene wale mbabuku Samuel anati. Mwashita rumo pusa. Si nendugula mkula. Kumadika ni mkwise nchito maumwe ujoka mbaibu. Mwashita kwa pusa. Mwapanga zintu zimesi mwenele kuchita. Sana wapese majita simenezo, Bible likuti sopano ufumu wanu wachoka. Pamenepo nandivuta. Nikubaya ntawi, imena bambo muzakala mulibu ino, kuma ulemelelo wa mulungu utachoka. Muzakala mulibu ino amai, kuma ukulu uzakala utachoka. Ngati sinchito, kapena ulemelelo wa kumamba. Majita mwapusa, kulima siya mulungu, mkumalo ndola sana na ndiegezi, amena alibe kwao. Verse 14, nukutuko masopano ufumu wanu, usuza kaji kalire, Yehova wazifuni na mtu, wapa mtima pake, nipo Yehova, wamwika iye, akakale nsogoreni, wantu aje jifukwa inu, Muna una mise, muna sunga, chimene Yehova, ana chulula na alirindira. Hallelujah. Babo likuti, inuye sopano ufumu anu wata ufumu anu wachoka chocho kira nchani anaka kukira zuhira anaka tila sembe imene sana ene kutila nao kwa Yehova kumamba na pia mtima sembe ya kudwendea antwode sedwa ndia kuti Yehova nakazi funira amene ayopa mtima pake nafani sirizeji meneji ngajikulile yalo mapempero wantwali kulimbana kupempera kusala gudia wena kupempera kaya kumisinje kaya ndu usiku ndu sana cholinga chao afuna kukuma na ndi cholinga cha Yehova chimene akunena kuti alikufuna munthu wapa mtima pake. Muntu wapa mtima pake ni ndani ndiye kaye kayo amene anazipereka manja mwa Mbuye amene anazipereka na alandira Yesu kukhala mpulumutsi. Kubuku la Heberi chapter 11 kuli anthu angapo amene analemba amene akhoza kukhala abale ake kapenati nene kuti nene kuti chani abwenzi lake kapenati nene kuti apa mtima pake pa Yehova. Ndipo wina wayiwo mwachidule ndameti mpesa kwa Hebrews chapter cha Hebrews chapter cha 13 tuone chapter change chapter 10 verse 24 chapter 11 verse 24 wina amene anenya kuchulidwa kuti ali mzake kapena wapa mtima pake pa Yehova nduyu ndi kulupiriro Mose atakula msinku anakana kuchedwa mwana wache wa mwana wa mkazi wa Farao. Wina amene anasimikisa amene anantenga Mulungu kukhala pa mtima pake ndi munthu wachikhulupiriro amene amakana zimene dziko limafuna. Kukana kwake kwina nkokakana ubale umene unalipo waye ndi Abrahamu anakana ndi chikhulupiriro likutero ndi chikhulupiriro anakana kuchedwa mwana wake wa mwana wa Farao. Ameneyi anakondedwa ndi Mulungu chifukwa anamfuna Mulungu ndi mtima wake wonse. Lero Mulungu alifuna wapa mtima pake. Mukhalepo simulingalire kodi ndinu wapa mtima pake pa Mulungu kapena ayi. Shadrach, Abednego nthawi zina analowanso mmayesero amenewa pamene anali kufuna kuponyedwa mzenje akati ewe ndi mikango. Mfumu inawuzidwa mawu a mfumu ngakhale kuti akhala kuti Mulungu sakuti yankha zimene mkunenazo sitizagwanira ife zinthu zolengedwa zopangidwa ndi manja a anthu sitizagwanira. Anthu ameniwa ndi amene anali apa mtima pake pa Mulungu. Leronso akusoweka amayi ndi abambo apa mtima pa Mulungu amene akhoza kumuuza Satana, Satana mdzina la Yesu Khristu ndikulamulira usesewera ndine. Chifukwa chikudabwisa nchakuti tinatembenuka tinayandira Yesu koma chibwenzi ndi Satana sichinathe. Mulungu wachosa ulemerero. Vomerezani kalekale simunali choncho munali anthu amphamvu anzeru wochita zinthu mwamachawi koma lero zasintha sizikuchitika chifukwa ulemerero wa Yehova unachoka. Ndipo Yehova wazisankhira wake wapa mtima ninyadira mtakhala ine wapa mtima wake. Wapa mtima amaona chilichonse cha mfumu. Wapa mtima amadia chilichonse nthawi iliyonse. Wapa mtima amafunidwa nthawi iliyonse. Wapa mtima alikonzeredwa malo kumwamba amene akakhale akapumule mu dzina la Khristu Yesu. Kodi ndinu wapa mtima pake pa Mulungu anzathu anata kukhala pa mtima munuse mukhoza mu dzina la Khristu Yesu. Amen.
Amen.